in my heart, I feel you a mile away. Njaro zako kali kali, misi chesi mbali. Ntakulinda hata muda wati wali.
In my heart, I feel you a mile away. Njaro zako kali kali, misi chesi mbali.